cyashye yakora
ndaye nora bandi no yero bakiyo ndi na
kisa kwatala
yes I
soja yakura
banana baka na ground that